Hi everyone! When you go on exchange in another country, the culture will be different. And you will do a lot of things that you've never done before or see a lot of things that you've never seen before. Anyway, a lot of things that you're not used to. This video is about my first times in Australia. Enjoy!
Da 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 da